ariko icyaha nyamukuru gishobora kuba ari ikinyene kwiba umupfumu w'umukuru w'igihugu ko umukuru w'igihugu yumva ko wageze aho woshaka kumwica umwibye umupfumu wiwe kumbure n'ico cyaha nyamukuru niho hashobora ko hari ishavu nyamukuru rya perezida yishimiye ku bintu byose bivugwa muri iyi dosiye
ariko bande bamwemerera amafaranga Pacifique nazo
bavuga bunyoni umva na wa muntu wundi bavuga ko bakoranye bari bakoreye kuzomushimira inyuma ariko ikibazo mwambajije ku bwanje gihambaye mu byo mwambajije ntarishura ko ningene umuntu acya yibaza ningene ibi bintu bishikira bunyoni n'intumbero bifite iyo bizanana umuntu ashobora kwibaza hashoboka mu ibintu bibiri umwe birashobora kuba ari ukuri uko byose byagenze bikaba yari intumbero kugufasha bunyoni ingene yotembagaza ubutegetsi ariko ku rundi ruhande umuntu aribaza ko n'umutego udashobora kuba urimo jewe aze kumbabarira kuko je numvise Emmanuel Gateretse ubwo nyiva umucamanza atacamaza ambabarire ko ndabivuze uko sinkunze gukoresha imvugo be nizo ariko by'ukuri Emmanuel Gateretse ndamufata nk'umucamanza atacamaze kuko jewe ndi mubo yakiriye urubanza nanje mu rubanza rw'abo leta yagiriza ngo nibo bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 abantu twahunze afata barongoye amashyirahamwe yigenga agafata abamenyeshamakuru akaca bafatanya n'abasirikare akafatanya n'abarongoye imigambwe hanyuma mu rubanza akanka kuduha ivyo twagirizwa tukatuma na CNDH ati wa muntu wewe uri kudukira urubanza none ni gute udukira imanza utaduhaye ivyo bintu ufise utwagiriza akanka kubiduha akemera ko ibintu byacu bifatwa imbere yuko n'urubanza runacibwa akabyemera gutyo hanyuma tugashyirwa ko urubanza rutigeze rusomwa igihe hari havuzwe ko rusomwa urubanza yagwiga igeyo itariki yavuze ya nyuma ntiyigera rusoma ni ukuvuga ubu twebwe duhanirwa urubanza rutabayeho mu gihe rutasomwe aca nticabuza ko ubwo rubanza barumanika bakatwagiriza ko twakiriwe imanza zo gupfungwa ubuzima bwose kandi atigeze asoma urubanza ibyo akabikora abitegetswe n'umupolisi yitwa Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati yinjiye mu biri we tezana izo dosiye tuje kuyimanika kandi urubanza atigeze arusoma rero
kuganyo Museremu yo gira ubasha bunganiki ku mucamanza arongoye sentare na inyuzwa
ngivyo rero ivyari byagizwe ibanga mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni muri sentare ntahinyuzwa mu gisata cayo ciyungururizo abenshi mwari mwumvise ko ariho aho bagera mu butungane bagasohora abari kubumviriza urubanza bagataramura bose agasigara General Alain Guillaume Bunyoni wenyene amakuru dufite atari kw'ivumbi nuko hariho ibyo baba bari kubaranyegeza bijanye n'ibi by'amangetengete n'ibindi tugiye kumvira hamwe mw'iki kiganiro twagutunganirije icyo tugusaba rero nuko ugumana natwe mw'iki kiganiro kirekire turabana na Pacifique nini nahazwe abive imuzi n'imuzi murazi ko twe tuha amakuru atari kw'ivumbi ndabasabe mugumane natwe guhera mu ntango gushika mu mpera
uko kumbure General Alain Guillaume Bunyoni muri kino gihe ubutungane bw'u Burundi bumwagiriza ibyaha bikomeye mu rubanza ruherutse kuba mu gisata cy'ingororizo cya sentare na inyuzwa asa n'uwasese yagatabe bamwe mu bihangange mu mugambwe CNDD-FDD no mu nzego z'umutekano anagira ko avuga ibyazi ku bijyanye n'amadosiye y'ubwicanyi n'imanza za politiki zavuzwe muri kahise mbega none n'igiki coba cyatumye umunyabanga Alain Guillaume Bunyoni amena amabanga mbere akanakoresha imvugo muri CNDD-FDD bavuga ko ikoreshwa n'abansi b'igihugu n'ibihe bitangaje byavuzwe mu mburano z'ubwo rubanza bitari byitezwe hoba hari iby'ubutungane bukora ko bugasha nimba bihari n'ibihe nizahe inkurikizi kumbure zoba zifatiye ku byavuzwe mu mburano muri urwo rubanza ku ishusho y'umugambwe CNDD-FDD na cyane cyane ko Alain Guillaume Bunyoni hari amazina yadondaguye mu madosiye y'ubwicanyi mu NHS mbega Evariste Ndayishimiye n'abagumyabanga baba bari biteze ko Alain Guillaume Bunyoni azovuga nk'ivyo yavuze mu NHS mbega nkuko wa mwabivuga ivyo Alain Guillaume Bunyoni ntivyo babigiye kwambika icyeyi Evariste Ndayishimiye n'umugambwe CNDD FDD igiki abarundi bakurikirana ngo rubanza biteze ku ngingo izofatwa na sentare na inyuza ngibi bimwe muvyo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro agahaze cuno munsi tukaba twahisemo gutumira Pacific Nahazwe gusa akaba ari n'umwe muharanira agati y'akazi na muntu akurikirana iby'urwo rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni nabo bakurikiranwa muri iyo dosiye mbere akaba ari mu batanguye gutabariza uwo mugenerali agifatwa. Pacifique Nahazwe, mwiriwe nimba munyumva.
Mwiriwe cyane kandi ndaramukije abakurikirana bose kino kiganiro.
Murakoze cyane kaze namwe muri kino kiganiro kuri micro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru twese hamwe tukaba tubahaye ikaze muri kino kiganiro. Pacifique Nahazwe, nkuko nari mpegiye kubivuga mu ntangamarara, mwaratabarije Alain Guillaume Bunyoni agifatwa, munakurikirana runo rubanza kuva rugitangura gushika aho rushitse uno munsi muri sentare y'iyungururizo. Mbega kubatakurikiranye neza cyangwa kubatibuka uko vyagenze, mu majambo make umusongora mukibutsa byari yafashwe akurikiranwa kuki, uno munsi ari kumwe n'abande mu mburano zigeze?
Murakoze icyambere tangura kwibutsa ko General Alain Guillaume Bunyoni atari uwo ari we wese mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Iyo bavuze ibihangange abari mu baza ku isonga mu butegetsi buheru, ubwo rubanza nirushyirwe ku mugaragaro abamenyeshamakuru bari kurikwe kujyayo, nko mu maradiyo mu Burundi urubanza rwagiye kuvugwa rugeze nko ku munsi wagira gatatu abarundi atana kimwe bariko barabwigwa ku rubanza rwa Bunyoni. Ikindi gikomeye cyabonetse icyo gihe nuko wamengo muri parke baje batiteguye, kuko ivyo bagiriza General Bunyoni wasanga wewe yishuye akasaba ivyemezo parke ikabura bene ivyo vyemezo, ukumva neza ko ari ibintu n'ukuri ari rubanza rudateguye. Hari aho byagira n'abantu bagatwenga bariko baravuga nk'izo nkoho bamwagiriza ko atunze atari kuri we, bashobora kuvuga bagasanga banditse ubwoko bw'inkoho ngo butabaho ahantu na hamwe ku isi. Rero gwa rubanza no kuri bo byaboneka ko bitangaje bica byumvikana n'impamvu yaciye yunguruza, kuko mukunguruza yavuze ko abamwagirije batari bafise ibyemezo kandi ko batisunze amategeko mu guca urubanza rwiwe. Icyo nicyo cyatumye yunguruza. Yatangaje ko twasanze na parke yunguruje, ariko parke ntitwaronse isiguro zivuga igituma nayo yunguruje kandi urubanza rwari rwaciwe uko parke yari yabisabye.
Kuganyo niza hemvuzo bazatumye parke nayo cyanke mushikiriza manza wa Republika yunguruza, mu gihe we bitaboneka ko atari yagaye uko abacamanza bakurikiranye rubanza.
Icyo n'ukuri cyarantangaje. Ikindi mbere kinatangaje kuri ugo ruhande nuko no mukunguruza tubona bunguruza kuri bamwe ubona batunguruje kuri bose, kuko urubanza rwa mbere rwarimwo abantu indwi uretse General Alain Guillaume Bunyoni. Muri urwo rubanza harimwo Colonel Désiré Uwamahoro, harimwo Colonel Destino Bapfumukeko, harimwo uwujejwe inyubako za Bunyoni, harimo kandi abapolisi babiri bari abashoferi ba Bunyoni, hakabamwo n'umukuru w'umutumba witwa Mubone aho Bunyoni yafatiwe. Ariko mukunguruza hungurujwe dosiye zijyanye na Bunyoni gusa b'abakoroneri babiri n'umwe yari ajejwe inyubako za Bunyoni, batatu basigaye nta kunguruza kwabayeho. Ndabibutse ko muri abo batatu nabo umwe mu bashoferi yejejwe na sentare no mu gice cya mbere cy'urubanza, ariko gushika uyu munsi akaba agipfunzwe, agize kuba yarejejwe, agize kuba atakunguruza kwabayeho, ariko aracyapfunzwe. Ni ibintu bitumvikana. Tubajije kuri babiri basigaye, batubwiye yuko umwe mu bapolisi yunguruje ariko nawe adatahura impamvu yunguruje, ntahamagagwe mu rubanza. Hakaba umukuru w'umutumba Mubone wewe ngo yoba yashimye kugumana igihano bamuhaye kugira ngo arabe ko batari bamuhaye igihano kinini, akibaza ko vuba yuhava acyari kugwa.
Icyo gihano bari bamukiriye cyangwa na gute kubera ko yari yashimye kugikora, yari yemeye ibyo bamwagiriza?
ntiyemeye ibyo bamwagiriza, ariko we yatinye ko hamwe yokunguruza Yohava asanga bisubiye kwa birebire kumurengera, bakava bamuha igihano kinini. Ntibeshye, uyu yari yahanishijwe umunyororo w'imyaka ibiri.
Ego basifike nahazwe mu kanya mwari ko muravuga yuko yaba bamwe mu baburanyi yaba eka mbere na n'umushyikiriza manza kitsigenza wa Repubulika bose bunguruke ubwo rubanza uno munsi mwiyungururizo ibyari byafatiwe ko mukunguruza haba kuri bunyoni nabo bari kumwe mukunguruza byoba byarubahirijwe ni giki cyaje gishasha kumbure mu byari byitetwe ko bibandanirizwa ko
bwa mbere muri rusangi ibijyanye no kwagiriza no kuvuga ibi biriko biravugwa n'umushyikiriza manza umuntu aba yaserukiye parquet general de la république nuko kuri urwo ruhande atakintu kinini gihinduka ibyaha byagumye ari bya bindi gusa biriko biravugwa hari aho wumva hajemwo ikintu gifise ingufu kurusha uko cyari cyavuzwe mu rubanza rwa mbere nk'akarorero ku cyaha kijyanye no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora aho ibyo usanga bashimikira ko muri urwo rubanza baravuga ubwa mbere bwo bamwagiriza ko hariho igihugu yarondeye ngo kimufashe igihugu cya Tanzania ubu byumvikana bishimitswe kurusha uko byari byavuzwe ubwa mbere ariko n'imbere cyari kirimo icyo icya kabiri ikindi usanga bavuga mu gusigura icyo bavuga ko hariho nk'umumenyeshamakuru bunyoni yarungikiye amafaranga bo bavuga bati uwo mumenyeshamakuru asanzwe arimo bashatse gutembagaza ubutegetsi bakamwagiriza ko hariho amafaranga yahaye Colonel Desire w'amahoro ngo ni amafaranga yo kurondera abagwanyi biguma ari bya bindi byari byavuzwe mugabe ingene cyane cyane mu kwisigura kwa bunyoni niho hagiye haduka ibintu bishasha atari yavuze ubwa mbere nayo ubundi kumwagiriza byagumye ari bya bindi n'abamwagiriza bagumye ari babandi parquet general de la république ntiyahinduye abo yarungitse mu rubanza rwa mbere nibo yarungitse no mu rwa kabiri kujya kumwagiriza ni nabo bamwumvirije kuva agipfunzwe mu iperereza abo bantu ntibigeze bahinduka gushika ubu bagumye ari abo nyene
ego basifike nahazwe mwavuze ibyahandwi kumbure ko yuko bunyoni hari izindi siguro yahavuye atanga nubwo ibyagirije bitahindutse uno munsi izo siguro muvuga yatanze n'izihe duhere kuri cyo kuri bimwe mu byaha bikomeye ibyo gutembagaza ubutegetsi no kugandagura umukuru w'igihugu
ku cyaha kijyanye n'ibi byo kugerageza gutembagaza ubutegetsi mane mvuge ko muri rusangi bunyoni usanga ubu mu kwisigura agumagarukana abandi bantu dufate nk'abamubwiye ngo wagiye kurondera igihugu cya Tanzania mu kwishyura kwishyura ngo ivyo sivyo murazi ko muri CNDD-FDD dusanzwe dufitaniye imigenderanire ikomeye n'umugambwe CCM twara muri Tanzania kandi iyo hari ibibazo turawuhanuza turaja kubaza rero nk'ivyo byose jewe nabicishije umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo ndamubuze mbere ntuma umukomiseri wa CNDD-FDD yitwa Emery Landry Nyandwi ndamuha ubwo butumwa ampera Reveriano Ndikuriyo kugira butware muri CCM nkaho ucawumva avuze gutyo ubwo nyine ucumeye ngo ubwa mbere bwo iyo migenderanire bafitanye na CCM imeze gute mbega Uburundi butwarirwa muri Tanzania ni gute akabazo kose abategetsi bahambaye b'igihugu boca biruka mu mugambo twara muri Tanzania kandi akaba aciye avuga ati si jewe jenyene ehera aba si jewe raba n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi agira ivyo nyene acavuga ngo genda murabe mu matelefone yabo murabitora ivyo nabarungikiye umva bica bisigura ati nimba nayo ko ndondera gutembagaza ubutegetsi ahoho nari kumwe na ndi kuri yo kuko murumva ko ari we natuma ibyo ajya kumvugira muri Tanzania harimo akantu k'ubwenge gakomeye cyane wumva yabasizemo bamwagirije mu zindi siguro yagiye aravuga ibyemezo usanga bazana ibintu by'amatelefone bavuga ngo hariho ubutumwa bwo mu matelefone haba iyo bavuze ko hari umumenyeshamakuru yarungikiye amahera haba iyo bavuze ko hari amafaranga yahaye Desire w'amahoro aho hose wewe inyishu yiwe agira ati bumwe mu butumwa arabuhakana akavuga ati ibyo ni ibintu mwiyandikiye nta na gatoyi ari jyewe nabyanditse. Ahandi aza gukwega abandi bategetsi ngaho nyene kuri icyo bacamubaza ati none wewe nimba ataco wari wiyagiriza ni kubera iki wumvise ko baje gusaka waciye utoroka ugenda kunyegera urahunga wumvise ko abapolisi baje iwawe. Aho ahageze ubwa mbere bwo aragira ati kugira mpunge hariho abamburiye avuze abamuburiye uca usanga ari abandi bategetsi bakomeye mu butegetsi buhari bwa SNDP. Uza wumva ngo uwamburiye ubwa mbere yandikiye ubutumwa ni General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Uyu abantu barazi ko ari we muyobozi mwishikira mu biro bikuru by'iperereza mu Burundi, chef de cabinet hajya mu biro by'iperereza. Kandi uyu nyene ni nawe yari ajejwe amatohoza kuri bino kuri byose byari byerekeye Bunyoni. Uwundi aca avuga ati uyu yaranyandikiye atari ko ari uwundi yabinyibwiriye ato nawe ni Lieutenant General Silas Ntigurigwa. General Silas Ntigurigwa mukacamumenya nawe ko ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igisirikare. Urumva hamwe yahamagaye umukuru
nyegezwa bitavugirwa ku mugaragaro n'ibindi.
Ku bwanje nijengera nibwire aho nijengera nibwire nta rimwe yabisiguriye ku bwanje nuko mu bintu bivugwamwo harimo ivyaha bikomeye abarundi bavyumvise boca bagira ubwoba bwa mbere bwo nivyaha bihagaze kuja ku bapfumu murazi ko abarundi kenshi bajya ku mupfumu batavyemera ufise batwara igihugu bavuga ko bashize imana imbere ugiye kubabwira uti bwa bundi babakuru bose batubwira imana baca biruka no ku mupfumu abarundi bojugumira botangara bumvise ivyo bintu izina ry'umukuru w'igihugu riravugwamo aho hantu muri iyo dossier. Haravugwamwo umukuru w'igihugu wundi yapfuye haravugwamwo rero na General Bunyoni nyene abo bantu nibo ba mbere batwereka ko bashyize imana imbere mu bintu byose bagiye baravuga. Wumvise dosiye ivugwa nk'umupfumu nawe mu makuru twe dufise yivugira ko yakoranye n'abo bantu bose utubwira uti bwa bundi aba bantu bajya mu bapfumu batubwira imana nico nibaza nibo bakingiwe kurusha gukingira Bunyoni hakingirwa umukuru w'igihugu hagakingirwa kumburengera na perezida umuhisi perezida Nkurunziza. Aha ikibazo cya mbere kiza ni gute uyu mupfumu ataje muri sentare.
Ariko imbere y'uko muvuga icyo kibazo kumbure muvuga ngo umupfumu yivugira yavugiye he ko abantu bataramwumva mwebwe mwaravuganye ibyo yavuze mwabikuye?
Murazi ko ku bintu biba mu Burundi muri ndondeza muri fokode tugerageza gutohoza uko dushoboye kose ku kintu kiba kiriko kirakogwa cyanyegejwe. Rero twararondeye tuti bakagenda kubaza umupfumu hari akarorero naho ngiye kora atari wacu bakunda gutanga mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yahora hatwara Perezida Juvenal Habyarimana niwe aho yaba ku ruhande rumwe yubatse bavuga yari yubatse inzu ya Bikira Mariya y'ugusengeramo akaca yongera hirya yayo akacabaho inzu yindi yahuriramo n'umupfumu niyo Afrika. Nibaza ko niwacu ibyo bintu biriho cyane ko abantu batubwira imana ariko uwo bemera bakingiye kurusha tugasangana umupfumu kurusha ya mana bavuga ku murango.
Ego Pacifique ntanzwe mu bindi byandikwa mbere twabonye namwe mu byandika ku mbuga ngurukana bumenyi ni ibijyanye n'ukuntu Guillaume Bunyoni yisiguye kukuntu yagomba kwagirizwa gutoroka igihugu n'ubwoba n'amakenga yari afise igituma yahavuye agenda akava no mu nzu nziza yari afise akagenda hariya kumubone iyo yafatiwe. Uno munsi mwebwe muravye uko yabisiguye n'ivyo avuga akagarukana n'amadosiye musanzwe mwaravuze muri fokode n'andi mashyirahamwe y'imanza za politiki n'ubwicanyi bw'ibyaha bikomeye mwavyakiriye gute?
Aha rero niho hantu hambere novuga twebwe hadutangaje ni vyo bintu atanumwe yari yiteze ko vyovugwa na Bunyoni. Nibuti ivyo yavuze bamubajije amvu yagiye kunyegera nawe acaragira ati nimwivyumvire jewe mburiwe n'abajenerali babiri ko ngira nicwa. Ntaca nibuka ko hariho General Adolphe Nshimirimana mu rupfu rwiwe yarashwe n'abantu bambaye impuzu z'inzego z'umutekano no kwivuna abansi kandi abo bantu bakaba batigeze bafatwa. akaca avuga ati nzi general Athanase Kararuza nawe nyene yarashwe n'abantu mu nzego bambaye impuzu zo mu nzego z'umutekano abamwishe bakabatigeze bafatwa kubera iki mvuga ko twebwe twatangaye ngaha nuko ibyo yavuze n'ibyo twe twahora tuvuga kahara twama twavuze ko abafashwe muri ayo madosiye atari bo bakoze ibyo byaha ko ababiteguye bagumye bakingiwe n'ubutegetsi batakozwe ko rero nawe akiyaza ari we yari umushyikiranganji w'umutekano yagira kabiri mu butegetsi bw'igihugu yari mu bategeka abafatwa n'abadafatwa mu nzego ziperereza yari mu baziha itegeko ari we akiyaza akavuga ati aba bantu bakoze ibi ntibafashwe ubwa mbere dufata ko bivuzwe n'ububizi kumbure ahandi nza kugaruka ni ingene sentare ntahinyuzwa ifise ayo madosiye nyene y'abo bantu isanzwe ikurikirana abandi bantu itakihagarara kuri ico kibazo kugira yeze abantu bapfungiwe ivyo batakoze mu gihe uwafata ingingo ari we yemeje ko abapfunzwe atari bo abari babikoze batafashwe ahandi ibyo bintu bidutangaza nuko nko mu madosiye amwe muri ayo izina rya General Bunyoni twebwe turifata nk'umwe mu bagize uruhara cyane cyane nko mu rupfu rwa General Athanase Kararuza twe dufata ko Bunyoni ari mu bagize uruhara akaba ari waje avuga ati abishe Kararuza ntibigeze bahanwa aho hantu haratangaje rwose ni kimwe ngira namye mvuga wambajije ubwa mbere kurondera gushyira ikibazo ubutegetsi buhari mu bibazo no kubwira abarundi ati erega bano bantu badutwara nabicanye nabicanye bakoresha ubutungane nabicanye badahana ubukozi cyaha nabicanye bakoresha inzego z'igihugu mu kugandagara umuntu nanje bagira banyice nkuko bishye Adolf nkuko bishye Athanase Kararuza
ego pacifique nahazwe ngaho harakabazo igihe bamubaza General Guillaume Bunyoni ibijyanye no kurondera gutembagaza ubutegetsi ubwo nyene yaravuze amazina twadondaguye hano ya Reveriano Ndikuriyo Emmanuel Ndayizika Silas Ntigurirwa arerekana ko hari abantu botegerezwa kubazwa nimba bamwagiriza ibyo we abona ko atari ukuri igihe avuze ano madosiye kubera iki ku bwanyu avuze dosiye ya Kararuza avuze ya General Adolf atigeze avuga amazina nk'uko yavuze ubwa mbere
Icyo ni kindi kibazo cyiza sinari nagihagaze ko rwose ngo ndaciyumvire ko kubera iki ayandi madosiye aravuga abantu bobazwa mugabo ageze kuri ayo ntavuga bobazwa avugwa gusa ko bishwe n'inzego z'igihugu ababikoze batahanywe kumbure kubera ko azi ko nawe nyene muri ibyo hari bishobora kumukwega hanyuma akaba yipfuza ko abandi babikoranye bakomeye n'uyu munsi mu butegetsi bagira bati uyu ashime kujya muri iyo ntumbero bakamusaba navuze ibyo byo guhamagara abandi ntabahamagare uyu muntu bakavuga yandi madosiye akomeye asanzwe ari no muri iyo sentare ariko biheje kuvugwa bikaba nk'uko umenga nta kivuzwe mu rubanza rimwe hakavugwa abandi bantu biyemereye ivyaha bikomeye birimo kwica umukuru w'igihugu ibyo byose bikarengana abo bantu ntibahamagagwe uyo muntu akitwa umukuru wa sentare ntahinyuzwa sinumva izina twadukwiye kumuha kubwanje nta mucyamanza rimwe ambabarira ubwanje nta mucyamanza ariko
ubwo ni mu bivuze kubera agashavu mu mfitiye kuko yabakiriye
umva na jewe ntiya narunkiriye yego yapfu narunkira akavuga ati ehe ndakwagirije ibi rungika umu avoka wawe nawe agusigure hanyuma akubaho kanyina kanyerekaho ndi mucyaha nukuri no vuga nti naratsinzwe ariko yagize no kutambira icyanyagiriza mbona ansomeye urubanza gusa uwo muntu namwita umucyamanza gute twasaba tuti duhe basiyo doshye y'urubanza baduciri akaca agenda akagugaranira mu kabati kiwe bamwe muri twebwe barungitse umushingwamanza aramushikira ngo agiye kumubaza iyo doshye y'uwo aserukira yari userukira Moyize Honorable Moyize Bucumi yaho ari umushikiranganji wa CNDD-FDD uwo mushingwamanza yagiye kubikora yahatwe kucyafatwa nawe ngo apfungwe uwo muntu giye namwita gute umucyamanza ukora ibintu nk'ibyo ubundi umucyamanza aranganisha ababuranya nukuvuga yaba jewe yaba n'abanyagiriza twategerezwa kungana imbere ya Emmanuel Gateretse ntahagarara ku ruhande na rumwe bimwe bavuga bati ubucurubanza bw'abavukana ararangamiza ntagira ahagazewe twese turisigura akatwumviriza hanyuma gacurubanza none byamunaniye no gusoma urubanza yaduciriye agira ko aremera ko rudukora ko kandi atanarukiye uwo muntu we wamwita umucamanza byo sibara
ego pacifique nazwe nimbi byandikwa cyangwa ibinugwa nuko ari byo Desire Uwamahoro mu mburano harageze hafatwa na gashavu aravuga ati ntimwibaze yuko tuzovira mu munyororo mu mvuto kumbure ko namwe mutazokwama ku ntebe mwicaye ku mukimanza ku bwanyu ni kubera iki Desire Uwamahoro yavuze uko nimba yarabivuze kuko siho narindi hari amakuru mufise ko yabivuze kweki iba yarabivuze
hari imvugo abarundi basigaye baryoshya muri kino gihe sinzi ko ari benshi bahora bayumva bavuga ubuzima ngo ni kaminuza ubuzima ngo ni ishuri rikomeye cyane ngo rya kaminuza ngo kandi ngo rikwigisha atanamakaye rigusabye kugura
ego
uravye ibintu Colonel Désiré Uwamahoro yakoze mu gihugu cy'u Burundi uravye abantu barenganijwe kubwiye uko bangana abishwe batakiriwe imanza banyurujwe batigeze basura kuboneka ukaca umusanga nawe imbere y'ubutungane ariko arabwira ati mwebwe nta batungane murimwo ibyo mukora sivyo imbere y'uko shika ku kiyaduhumbajije nibutse ko ari we yashimitse cyane kwerekana ingene bize mu byo we yise ngo ni muri ngo anti we yabyita ngo anti cyber criminalité yabye ngo muri mu byo bita bya cyber criminalité ko bigishijwe ingene babeshera abantu mu kurungika ubutumwa mu matelefone yabo ati mwiperereza twarabifata tukakoresha telefone y'umuntu watabizi tukarungika ubutumwa tugasubira tukishura bikitwa ko umuntu yandikiwe ariko arishura byose tukabikoresha mu telefone imwe ari twebwe tubyikoreye hanyuma tugasohora impapuro zerekana telefone y'uwo muntu ibintu yakoze tukabishyira imbere y'abacamanza uyo muntu agacigwa imanza agahanwa ku bintu twakoze yabwiye abo nyene bari ko bacura urubanza ngo mwebwe nyene aho mwicaye muri ko muracura urubanza ngo twofata telefone yanyu ibyo byose tukabikora mukaza guheza gucura urubanza musanga namwe mwakoze ibyaha bikomeye cyane mu matelefone yanyu kandi mutigezemo yakorako niwe yavuze ikintu rero niho mwishavu gishi mushikiriza manza ariko aramwagiriza yumva musatira ishavu ryamufashe aramubwira ati umenye neza ko tutazohera muri uyu munyororo kandi nawe uzovyishura uzogaruka aho turi
ego pacifique nazwe tugiye gusoza mu kanya kino kiganiro uno munsi runo rubanza isomo rikuru mukuramwo nirihe mbega hari inkurikizi canke ico vyonona kwishusha ry'umugambwe CNDD-FDD kuri abategetsi bavuzwe muri no dosiye canke batatswe n'ababuranyi ko nabo borenguzwa hari ico kandi bizohindura kunyifato y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na cyane cyane ko umubagirizwa bariko bagirizwa kurondera kumugirira nabi
icya mbere nohera aho nyine uhereje dufise umukuru w'igihugu yaje twemeza ko agiye kugabukira ubutungane avuga ko ubutungane aribwo bwishye igihugu aje imbere y'abacamanza ararira akorora amosozi none uyu munsi hageze urubanza rwiwe rumwerekeye ruvugwamwo we ruvugwamwo umutekano wiwe ruvugwamwo ubutegetsi yamuhaye amategeko yamubwiye abantu agereza kwagiriza n'ibintu ibihano ateza kubasabira agera imbere y'abacamanza arubahuka aravuga ati jewe ndavye ibintu bano bantu bagirijwe ndavye ibyemezo dufise aba bantu twabambitse ibara ndasavye sentare ibarekure ivyo ni ibintu byabayeho mu mateka y'u Burundi gushika uyo munsi uyo muntu izina giwe rirubashwe mu Burundi kuba yarubahutse ikintu nk'ico mugabo yarabivuze ico gihe ntaco byabyaye amategeko aha nabo bantu yafashwe n'umukuru w'igihugu n'abari bamukikuje ndasavye Emmanuel Gateretse nabo bari kumwe uko biri kose bajye umutima amenyo bashobore kuvuga ubutungane nyene basohore ibintu by'ukuri bacu rubanza gukuri tuze nabo tubandike mu bateyiteka igihugu ubundi atari uko uzoguma tubafata ko ari mugwi muremure w'abacamanza batari bo bishe igihugu
eko no kuri kano kamo ka Pacifique nazwe dusozereje ko ikiganiro gahaze cyuno munsi reka nkengurukire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kubyikurikirana ariko nkengurukire ku by'umwiharizo Pacifique nazwe kuba yashimye kuza muri kino kiganiro kidasanzwe mwumvise ko yari umwe ari umutumire nkukurikirana kandi umunsi ku munsi musogonda ku musogonda ibijyanye n'ino dosiye ya Ale Ngiyome Bunyoni nabo bakurikiranwa kuca kimwe Pacifique nazwe ndabashimiye kuba mwitavye kino kiganiro gahaze no kunyisha mwagiye mutanga no kumuca mwahaya Barundi ku makuru mwagiye muronka cyane no kurubanza
nukuri nanje ndabakengurukiye cyane kuri kano kanya mwampaye kandi no hanyuma mumpamagaye nzobitaba.
Murakoze.
Hano naco ndenza ko hano naco nkura ko ndabashimiye ndabakengurukiye inshuti zanje bakunzi mu nkurikira kwisheni ya YouTube Urugendo News. Jewe nitwa Daniel Mugisha, ariko nimba mufise icyo mugomba akutubwira canke guterera, ndahari kugira ngo munyandikire kuri WhatsApp plus 358 46 38 314, hanyuma mudushikirize ama audio yanyu natwe tubone kuyasangiza abadukurikira. Murakoze cyane.